Oh, nipe kitu changu. Cut.
Okay. Breathe hard. Camera speeding. Haya, Brighton shafika hapa. Ushamsalimia hi.
Hapa si ndio?
Alafu utamwangalia utamuita Brighton. Haya, mbona hi.
Mbona hi.
Cut, usiangalie kamera. Usiniangalie.
Hey.
Chukua tu, si lazima ilie.
Chukua.